nonsense.
You're okay. Not just doing it.
Ndani za
alikuwa naweka hivi nini ndio wasikia wote watu concentrated leo pia kuwe na time ya kupora.
Thank you.
Yeah, cheers.
Amaziona. Oi. Pamengue agora.
É, eu vou ficar aqui lá.
Ah, passar sangue.